Tashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe muri Republika Demokarasi ya Kongo 84% vy'abana bahuye n'ingaruka z'intambara
hano ho turi haba mu buryo bwo kurya haba mu buryo bw'ubuvuzi haba mu buryo bwo kwambara dukeneye kugira ngo ubuyobozi buze butugereho ubwire ico bwa dufashamo kino gihe c'intambara
uyu ni umukozi wari mu mashamwe yitaho abana mu ikambi y'abatesheje izabo mu gisagara ca Goma mwijyanino naho ku isi president wa America Joe Biden yarayemeje itegeko rizotuma abimukira basabira ubuhungiro ku mupaka America ihana na Mexico bagabanuka cane twe bateguriye nayo mu intambara ya Israel na Hamas ONU itabariza abanyagihugu bagaza bagezaho bafungura ivyatsi ni amazi bikoko vyo mwishamba kwera kubura imfungurwa idoni de yano makuru yose ni mukanyi sasa amakuru ya tureka tuyahere muyagezweho iganino ku isi duhereye mu by'intambara ya Hamas na Israel igisata cha ONU citahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo gisabira imfashanyo zihuta abanyagihugu mu ntara ya Gaza cemeza kubanwa amazi mabi bakajya ibikoko vyo mwishamba n'ivyatsi kubera kubura ivyo gufungura Hanan Balki atwara OMS mu karere intara ya Gaza iherereyemwo yavuze ko abanyagihugu iyo ntara atabuvuzi bushemeye baronka imfashanyo z'abanyagihugu go muri Gaza zaheze mu gisagara cha Rafa kiri majepfo ya Gaza zizibiwe n'igisirikare cha Israel kuva igenekerezo gindwi z'ukwezi kwa gatanu ONU n'amashiramwe yigenga yagabishije ko izo mfashanyo zitinjiye mu ntara ya Gaza abanyagihugu byo ntara bashobora kwicwa na kigoyi ishami rya ONU gitahamagara y'abantu ku isi OMS ryasavye Israel rishimitse kurekura izo mfashanyo hambavu izo mfashanyo OMS ibukije ko hari abanyagihugu bagera ku 111 barimo indembe n'abakomeretse babuze inzira bacamwo kugira ngo baje kuvuzwa hagataho tukivuga ku by'intambara ya Hamas na Israel president wa America Joe Biden yavuze ko hari impamvu zifatika zo gutuma abantu bibaza ko umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu adindiza intambara ku nyungu ziwe bwite za politike zirimo ugushaka kuguma ku butegetsi mu intambara ya Israel na Hamas kandi inamashinga mateka ya America yemeje integuro y'itegeko ritegekanya ibihano kubagize sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ibihano bitegekanywa muri iyo integuro y'itegeko yemejwe ku bwinshi n'abashingamateka ba Republika na kimwe cha gatanu c'abashingamateka ba Democrat birimo kwankira indongozi za CPI kwinjira ku butaka bwa Amerika iyo integuro y'itegeko ifise amahigwe make yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ya Amerika yiganjemwo abo mu mugambwe w'aba Democrat president wa Amerika Joe Biden akomoka muri uwo mugambwe w'abademokrate aje amaze kuvuga ko atayishigikiye habe namba benshi mashinga amateka ba republikane barimwo Mike Johnson atwari n'amashinga amateka ya Amerika bavuze ko iyemezwa giyo ntego y'itegeko ari kimenyetso sindamusiga ko Amerika ishigikiye Israel Mike Johnson mu majambo yiwe yavuze ko vyerekanye yuko Amerika itikozwa ico yise akagwi k'abakozi mpuzamakungu bicara mu biro vyabo bagasohora imitahe itagira ifatiro yo guhagarika abategetsi ba Israel kuvyaha batigeze bakora umushikirizi w'amanza mukuru wa CPI Karim Khan aheruka gusaba ko umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu n'indongozi za Hamas basohorerwa imitahe mpuzamakungu yo gutabwa muri yombi aba bose bagirizwa ivyaha vy'intambara CPI yemeza ko bibandanya gukoregwa mu ntara ya Gaza no muri Israel ari nkamwe abacamanza ba CPI bukwemeza ko iyo mitahe isohoka hazuba hasigaye ko ibihugu 124 biri muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha Cour Penale Internationale ari yo CPI mu mfunyapfunyo vyemera guca bishira mu ngiro iyemezwa giyo mitahe yaba Amerika yaba Israel na gihugu na kimwe muri ivyo bibiri kiri muri CPI Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo Amerika igiye kuza irima amahigwe yo gusaba ubuhungiro bamwe mu bimukira bashika ku butaka bwayo baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko ku mupaka ico gihugu gihana na Mexico ingingo zikarishe zishasha zafashwe na President Joe Biden zirimo kandi ko bamwe mu bimukira bazoca kuri uwo mupaka bazoca basubizwa ivyihuse mu bihugu vyabo canke barungikwe muri Mexico abategwa n'izo ngingo barimo abana bazoshika kuri mpaka batari kumwe n'abavyeyi babo abafisi ingwara zibabangamiye abafisi ikibazo cy'umutekano n'abashitse kuri uwo mupaka biciye mu rudandazwa rw'abantu umwe mu bategetsi ba Amerika atashimye ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko aya mategeko atari aya Burundi azoshigwa mu ngiro igihe cyose abimukira bazofatwa bariko baca kuri uwo mupaka bazorenga ibihumbi 2,500 kundwi hama acareka gushigwa mu ngiro igihe cyose bagiye munsi y'igihumbi 2,500 ku munsi ingingo president w'Amerika Joe Biden yafashe nizo za mbere zikaze zikarishe zifashwe n'umu president mu demokrate zishusha nizo Donald Trump yari yarafashe zirimo no gukumira bamwe mu bimukira bava mu bihugu bimwe bimwe bigwiriyemo aba Islam akiri ku butegetsi bwa Amerika byitetswe ko abaharanira gateka kazi na muntu n'andi mashyirahamwe yitaho impunzi agwanya biciye mu mategeko izo ngingo zose abasisenguzi bakaba bavuze ko president Joe Biden yafashe izo ngingo mu ntumbero yo kurondera amajwi menshi y'abazomutora amatora yo mu kwa 11 abajeje kwamamaza Donald Trump azobahanganye nawe muri ayo matora bateye ivyatsi ingingo za Biden bavuga ko nkiyemeza ko abana bazoba bari bonyene bazoca bahabwa ubuhungiro izotuma urudandazo rw'abana rwiyongera Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacari mu mwanya w'amakuru y'igihugu ku isi. Uburusiya bwatangaje ko Ubufaransa bukaramuka buhaye Ukraine abamenyereza ingabo zayo mu vya gisirikare buzobifata nk'igitero bugabwe ko. Umushikiranganje Jeje Migendranire w'Uburusiya n'andi makungu Serge Lavrov yagize ati baba abamenyereza b'abasirikare baba abacangero Ubufaransa bworungika muri Ukraine tuzobifata nk'igitero ico gihugu kigavye ku ngabo zacu. Serge Lavrov yabandanije avuga ko baba abamenyereza b'Ubufaransa canke abavuye mu kindi gihugu atabudahangagwa bazigera baronka mu ntambara Ukraine ihanganyemo no Burusiya Lavrov yashimangiye ko yibaza yuko Ubufaransa bushobora kuba bwaramaze no kurungikira Ukraine abamenyereza mu vya gisirikare aya majambo yose Serge Lavrov yavugiye mu kiganiro yagiranye n'amenyesha makuru mu rugendo ariko akora muri Congo Brazzaville ico kiganiro yagikoze ari kumwe na president wa Congo Brazza Denis Sassou Nguesso mu mategetsi gisirikare cha Ukraine mundwi heze yari yavuze ku ryo kwakira abamenyereza mu vya gisirikare nigeze ariko avuga igihugu kizo barungika kurundi ruhande president w'Ufaransa Emmanuel Macron yase kugira ica avuga kuri ano makuru yasiguye ko ataco yovuga kuco yise ibihuha canke imigambi itaraja mu ngiro ku munsi wa gatanu mukamenya ko president wa Ukraine Volodymyr Zelensky azo ari mu Ufaransa imibonano azogirana n'abategetsi bico gihugu barimo president Emmanuel Macron izoba ishimikiye ahanini ku fasha b'Ufaransa mu gufasha Ukraine kwivuna Uburusiya bitegekanijwe kandi ko president Volodymyr Zelensky wa Ukraine azogira ijambo ashikirije ari mu nama nshingamateka y'Ubufaransa Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nongere ndabahe ikaze n'icuti bakunzi bacu igice cha kabiri c'amakuru yacu turahera mu vyubufatikanye hagati ya Korea y'Epfo hamwe na Afrika president wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol yaraye atangaje imfashanyo nshasha yo gushigikira ishoramari muri Afrika na mafaranga agera muri za miliyari z'amadorare ni mu gihe ico gihugu cha Korea y'Epfo gishaka kuduza uguhanahana ibidandazo hagati yacu no mugabane wa Afrika ibindi kuri no Ijwi rya Amerika n'umenyesha makuru wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima
Ubutegetsi bw'Iseuru kuva muri iki cyumweru bwakiriye intumwa ziturutse mu bihugu 48 bya Afrika zitabiriye inama ikomeye Ni inama Perezida Yoon yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFPCO igamije kugera ku masezerano kuri buri kintu kuva ku mawuye y'agaciro y'ingenzi kugera ku mishinga y'ibikorwa remezo mu muhango wo gutangiza inama Perezida Yoon yijeje ko guverinoma yigiye gukuba kabiri inkunga igenewe iterambere yatangaga kuri Afurika ikazagera kuri miliyari 10 z'amadolari y'Amerika bitarenze mu 2030 uyu mutegetsi yanavuze ko guverinoma izatanga miliyari 14 z'amadolari nk'inkunga ku nganda z'abanyakoreya ngo zibashe kwagurira ubucuruzi ishoramari ryazo hirya no hino kuri uyu mugabane Bwana Yoon yanijeje ko igihugu cye kizafasha cyane mu kugera ku kwihuza kw'ibihugu bya Afurika mu by'ubukungu binyuze muri gahunda y'isoko rusange ibihugu byo kuri uyu mugabane byatangije mu 2019 mbere y'inama Perezida Yoon yari yabwiye AFPCO hari imishinga itabarika Korea y'Epfo na Afurika bafatanyamo mu rwego rw'ibikorwa remezo irimo iyubakwa ry'imihanda ibibuga by'indege n'ibyambu harimo kandi ibikorwa remezo bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho mu mijyi ndetse n'ikorwa ry'ibishushanyo mbonera by'imijyi igezweho mu bategetsi b'ibihugu byo mu karere bitabiriye inama ihuza Afurika na Korea y'Epfo harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, William Ruto wa Kenya na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Perezida Kagame mu ijambo yagejeje kubayitabiriye yavuze ko inama yerekana ko hari byinshi Afurika na Korea y'Epfo bafatanyamo kandi bikungukira buri ruhande.
This summit serves to remind us.
Iyi nama ni yo kutwibutsa ko hari byinshi byakorwa kuva ku ikoranabuhanga ry'ubwenge, ibikorano na za robot, kugeza ku itunganywa ry'ingufu za nikeleyeri, kuyobora impinduka mu mikoreshereze y'ingufu hamwe n'amabuye y'agaciro ingenzi. Afurika na Korea bikwiriye kuba bifatanyamo. Afurika ifite byinshi byo gutanga muri iyo mikoranire, by'umwihariko binyuze mu kubyaza umusaruro akarere k'isoko rusange rya Afurika. Mu gukorana na Afurika by'umwihariko urubyiruko rwacu rushoboye cyane ruzabyungukiramo mu binyacumi by'imyaka biri imbere.
Ubwumvikane bw'ishingwa ry'akarere k'isoko rusange ka Afurika bufatwa nk'amasezerano y'ubuhahirane yagutse kurusha andi ku isi yose mu bijyanye n'umubare w'abaturage ahurije hamwe. Ibihugu 54 kuri 55 bya Afurika byemeye gushyira umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange ry'uyu mugabane uvanyemo igihugu cya Eritrea gusa. Perezida Yuni wa Korea y'Epfo mu nama n'abategetsi ba Afurika yanijeje kwihutisha amasezerano mu byiciro binyuranye by'ubufatanye mu bucuruzi n'uyu mugabane. Mu gihe Korea y'Epfo ishishikariye kwagura ubufatanye bwayo n'ibihugu bya Afurika mu bijyanye n'ingufu n'ibikorwa remezo, umukuru w'iki gihugu yavuze ko bitaye cyane no ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe kuri uyu mugabane. Aha yagarutse ku mishinga nk'urugomero rwa Orkaria muri Kenya rubyaza amashanyarazi ubushyuhe karemano bwo mu nda y'isi, ndetse n'uruganda rutunganya uburyo bwo kubika ingufu z'amashanyarazi hakoreshejwe za batiri ruri muri Afurika y'Epfo. Bwana Yuni akizeza ko igihugu cye kizakomeza kwagura imishinga ifasha mu guhangana n'ibibazo biterwa n'imihindagurikire y'ibihe mu bihugu bya Afurika.
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abana bagera ku bice 84% kwijana bahuye n'ingaruka z'intambara menshi, nabo mu ntara ya Kivu ya ruguru aho bamwe baba mu makambi y'impunzi abandi mu bigo birere imfuvyi byo mu gisagara ca Goma kiri muri territoire ya Nyiragongo. Ibindi tubaze Jimmy Shukurani bakomera.
Iyo mibare yatangajwe n'umuryango Save the Children wita kubana ufite icyicaro mu gihugu cy'Ubwongereza. Inyuma y'ubushakashatsi ishami ry'umuryango rikorera mu ntara Kivu ya ruguru ryakoreye mu nkambi z'impunzi zitandukanye mu mujyi wa Goma no mu teritwari ya Nyiragongo. Ubushakashatsi bwabo busohoye mu gihe kuri uyu munsi hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe abana b'inzirakarengane bahohotewe mu ntambara. Ku ruhande rwa leta, nta gikorwa icyo ari cyo cyose cyateguwe mu rwego rwo kwifatanya n'aba bana bahuye n'ibibazo by'intambara. Gusa wasangaga hari amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana akorera mu ntara ya Kivu ya ruguru yerekezaga mu nkambi z'impunzi kwifatanya nabo muri ibi bihe bikomeye barimo gucamo. Muri iyo raporo, Save the Children ivuga ko ibyo biterwa n'imirwano yubuye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, aho abana benshi babuze ababyeyi babo bagahindurwa imfubyi ku buryo butunguranye. Bamwe bishwe n'ibisasu bahunga, abandi bagapfa biturutse ku mibereho homebi iterwa n'ubuzima bwo guhunga. Save the Children ivuga ko kugeza ubu umubare w'abana bahure n'ingaruka z'intambara ugenda wiyongera umunsi ku wundi, cyane mu bice birimo kuberamwe imirwano. Uyu muryango uvuga ko ugira ibibazo byo gushakisha abana bose baburiwe irengero. Uyu ni Bwana Greg Arham, umuyobozi wa Save the Children ku rwego rw'igihugu kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Icyo tubona ni uko umubare w'abo bana wiyongeye cyane. Ibyo biterwa n'uko intambara zikomeje cyane muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ishyirahamwe ryacu rikora ibishoboka byose mu kugira ngo abo bana babeho neza, ariko kugeza ubu ntabwo turagera ku ntego kubera ko ubufasha bukiri buke cyane. Bisaba ko hongerwamo imbaraga. Amashyirahamwe yose ya Loni akora ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo gikemuke, ariko nta muturambye uraboneka.
Mu gushaka kumenya byinshi ku byerekeye uko aba bana bahunze imirwano babayeho, Ijwi rya Amerika yasuye ikigo kirera imfubyi Global Bright Children kizwi nka GBC mu magambo ahinnye. Ni ikigo giherereye muri karitsiye ya Mugunga kirera abana barenga 480 bahunze baturutse mushaki mu teritwari ya Masisi. Aba bana bose bari mu kigero kiri hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 6. Aba bitabwaho n'abagira neza batandukanye, ariko ibi ntabwo biba buri munsi. Madamu Tuyisengeza Wadi n'umwe mu bita kuri abo bana yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubuzima bumeze nabi kuri aba bana.
Twageze hano tuhunze tureba kujya mu ngambi n'aba bana twari dufite, tubona tutabashobora mu ngambi babayeho natwe ndacyo dufite twabakorera cyabanezeza. Abana ni imfubyi none washiraho no kuba iki imbunzi natwe tubarera turi imbunzi urukumva muraho babiri muri twembi nda ndawafashe undi bihagije
uretse kuba abana batagira ibyo kurya n'imyambaro bwana Mombi Andre ushinzwe gufasha ababana mu mitekerereze avuga ko nubwo ari bato benshi muri bo bagiye bahura n'ibibazo by'ihungabana akenshi bikabatera kwigunga no kutagira icyo bakora icyo ari cyo cyose
ihungabana bakunze guhura naryo ni ihungabana ry'ubugwayi bitewe ko n'imirire mibi zidatosheje ubuyobozi cyo twabusaba no kugira ngo badufashe mu buryo bwose hano ho turi haba mu buryo bwo kurya haba mu buryo bw'ubuvuzi haba mu buryo bwo kwambara dukeneye kugira ngo ubuyobozi buze butugereho ubwire ico bwa dufashamo kino gihe c'intambara
ababita kuri abo bana icyo basaba ni ukubona leta yita ku kibazo cyabo muri iki gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo kuri bo biragoye ku mwana yakurira mu buzima nk'ubu akazagira icyo yigezaho
icyo twasaba ni ukugira ngo mbese abana babone wenda nk'ukuntu babona amakayi babona ibirato babona ibyo kujya mbese bihagije kuko ndago babona ibyo bihagije mbese nk'uko bisanzwe
leta yadufasha natwe tukabaho neza kareba ko intambara yashira tugasubira
iwacu ubushakashatsi bw'amashyirahamwe atandukanye aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara y'Kivu ya ruguru mu kwezi gushize bwagaragaje ko mu burasirazuba bwa Kongo ibigo birera imfubyi byiyongereye cyane kurusha ibindi bice byo mu gihugu iyo ugeze muri ibi bigo usanga abana bari munsi y'imyaka itanu bitabwaho n'abagira neza gusa ubuzima bwabo ubona buri mu kaga kubera kubura ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi uretse abo baba mu bigo by'imfubyi hari abandi bana usanga birirwa bazenguruka mu mihanda itandukanye yo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo basabiriza abandi bakaryama mu mifereji kubera ko batagira iyo bataha Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika i Goma
Ijuki Amerika turacaba nene makuru twafitiye muri kano kanya mu Burundi abagore muri zone ya Rubirizi iri muri komune ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura babangamiwe n'ikibazo cibura rya amazi bamwe basanga abagabo babo baramutse bafashije kuvoma amazi byo bagabaniriza imvune ariko abandi bakumva umenga nta mugabo yoja kuvoma amazi afise umugore ino nkuru yateguwe ni Ijuki Amerika ifatikanije n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomegwa na Thierive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Muri kino gihe zone Rubirizi yiziziwe n'ikiza cakorera bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba wa Tenga hagahwama ugeramiwe kuruta iyindi abavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bacumukura cyane kugira ngo bashobore kuronka amazi meza
uri nk'umukenyezi wagiye gusitasha ibihumbi bitatu niwo guri bide y'amazi igihumbi uremeruka ngo byo byikarombo abantu baratugwarira ku inzoka baratugwarira ko kwasi kubera banwa amazi mabi niyo dutekeza niyo tumesuza
ingorane turazigira kuko hanini twebwe abakenyezi nitwebwe dukenegwa kwayo mazi tuyanyarukana hakunyarukana meza shatunyarukana yo mabi kuko niyo dufise hafi
dusigaye tubura amazi bamwe tugashatuvyuka saa 8 saa 9 tuvoma yanyena twegereye
inzuzi nka gikoma Murago na Karombo nizo usanga bamwe bariko baravoma abandi bamesuramwo ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu igihagendeye ibibanza biriko bivurirwamwo abagwaye korera yasabye abanyagihugu gukoresha amazi meza ariko aratangwa mashirahamwe afasha mu kugwanya ico kiza Ridwine baradahana yabivuze kuwa 19 ukwezi kwa gatanu
UNESP yarapimye isanga ry'amazi bakoresha rimwe imigira yakorera arico gituma twasaba abajeje intwaro ko bavyugara vuba bwango bijya binoko vyimbwe na bene gihugu hagasigara hakora bya bindi byatangwa na leta amazi wota hamwe n'amazi ya regides byo bidufashije kugwanya igwirano ry'imigira yakorera
amazi atangwa n'ishirahamwe regides niyoroshe gushikira Abanyagihugu muri rusangi bagenda ibirometero nka bitanu baja kuyavoma aho bita mu kivoga canke bakaduga aho bafata urugendo rw'isaha muri komine y'Isare ihanurubibe na Mutimbuzi basanzwe babamwo abadashoboye kuyavoma baca bayagura amafaranga igihumbi ku ibido imwe y'amaritiro 20 abakenyezi na cane cane abafise abana bakiri bato bavuga ko bakenera amazi menshi ku buryo badashobora kuronka amafaranga yo kuyagura cyangwa ngo bame bikoreye amabido n'abana mu mugongo baje kuyavoma.
Umugabo kwa tinuka agenda ashika fungura ntabatangwa amazi wakuye abakenyezi cyane cyane kuturuha ibido urumva wagiye gucibye 3000 na gusigira iyo rase 5000 ntacyakora
abagabo naba bari kuri iyo mirimo bo bashika avuga ati none ndaoga cyangwa sinoga kuko hacaba intambara atasanze amazi nga mu rugo rugo.
Bamwe mu bakenyezi babona ko abagabo bafise inguvu zo kwikorera amazi aribo baba bakwiye kuja kuyavoma, ariko kubwa imico y'abarundi icerekana ko hari bikogwa byitwa ko byahariwe umukenyezi n'ibindi byihariye ku bagabo, abakenyezi bose nibabibona kumwe
anico kunda umugabo navuga ati kampambane ndabe ko ndonka n'ikiro cyufu cy'abantu none umugabo mutumye kwiga amazi asanze bya byoroshye
cyo n'igikogwa kiwacha bakenyezi mugabo waye mushinga ntaharashobora kukunganira kugira ngo muronke ico mukaraba mu gufungura.
Hari abandi babibona ukundi, na umvukiye Jacqueline abona ahubwo ko abagabo baba bakwiye kubafasha iki gikorwa cyo kuvoma amazi.
Muri iki gihe cy'ubukene bw'amazi biraturusha, ahari afise umwanya arashobora gufata umwanya akagenda kuvoma akadufasha, na twebwe abakenyezi barazi ko turuha gufata urugendo rurerure n'ibido ku mutwe n'umwana mu mugongo ntabyo tugishoboye. Jye ku ruhande rw'iwanje ni ukuri arabanza akazindura 9 z'ijoro kagenda kurondera amazi meza iyari ku buryo atayaturonka hafi.
Komine Mutimbuzi iri mu turere twinshi two mu gihugu cy'u Burundi dukenya amazi nubwo ifise amasoko menshi. Abarongoye ishamwe Regidezo ritanga amazi mu gihugu basigura ko ubwo bukena hanini buva kwiyaguka hajye ibisagara. Abakenyezi basanzwe bari ku bwinshi mu gihugu kuruta abagabo, nibo bakogwa ko n'ingaruka z'ubwo bukene bw'amazi. Muri rusangi ibisagara nka byose barafise ubukene bw'amazi. Mu gisagara cha Bujumbura kumugwa mukuru ubutunzi uko umwaka uhera ni kama karitiye akena amazi agenda ba menshi ayarasanzwe ayakenye yoyo ibintu birunyuka. Aha twovuga nka makaritiye ari ku mpera z'igisagara nka Kanyosha, Kinama na Charama. No kumugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega nabo ni nkuko amakaritiye atari make afise ubukene bw'amazi. Aha twovuga nka makaritiye ya Mushasha, Bwoga, Nyamirago, Nyabututsi na Kare. Aho hose hamwe n'ibindi bisagara byo mu zindi ntara atagikozwe mu gushikiriza amazi meza abanyagihugu, ikiza cakorera gishobora kubashwaramwo hamwe n'izindi ndwara zituruka ku isuku rike.
Ejo kya Amerika ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana kigaruka kuvyaranze leta z'umwe za Amerika muri kahise no mu gihe kizoza. Ni kiganiro mutegurirwa mu kongera mugashikirizwa na mugenzi wa Thomas Kamirindi ndamuhikaze.
Neza muri iki gihe leta zunze ubumwe za Amerika yitegura amatora azaba ku itariki ya 5 y'uko 11 gutaha. Tugaruke gato ku burenganzira bwo gutora bw'abagore. Itariki ya 4 y'uko 6 1919 nibwo inteko ishinga amategeko Congress yemeje umushinga w'ivugurura rya 19 ry'itegeko nshinga riha abagore uburenganzira bwo gutora. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Kuva leta zunze ubumwe za Amerika ivutse mu 1776 ubutegetsi bushyirwaho n'amatora, ariko si bose bari bafite uburenganzira bwo gutora. Kereka gusa abagabo b'abazungu bari bafite imitungo itubutse nibo bonyine bari bemerewe gutora. Mu matora yo mu 1866 abagabo b'abazungu badafite imitungo nabo bemerewe bwa mbere gutora. Ariko abirabura, abagore, abasangwa butaka n'abaturage batari bazi kuvuga icyongereza ntibari bafite ubwo burenganzira bwo gutora. Abagore ntibicaye gutyo gusa ngo barategereje, bashinze amashyirahamwe, baravuze, baranditse, bakoze imyigaragambyo gusa nyine kugira ngo nabo babone uburenganzira bwo gutora. Umushinga wo gushyira mu itegeko nshinga uburenganzira bw'abagore bwo gutora wageze bwa mbere muri Congress mu 1878 ariko ntiwigeze utambuka. Urugamba rwarakomeje kugera ubwo noneho ku kuitarichi ya 21 yuko agatanu igihumbi 1919 Congress umutwe w'abadepite yemeje bwa mbere na mbere ivugurura rya 19 ry'itegeko nshinga hashize ibyumweru bibiri bitagezeho neza Sena nayo yakurikiyeho bidatinze ku itariki ya 4 yuko agatandatu muri uwo mwaka w'igihumbi 1919 nayo irawemeza ariko rero insinzi yari taragerwaho ivugurura ryari rigifite urugendo Congress yaryoherereje leta zigize igihugu kugira ngo nazo imwe imwe ziryemeze ziryinjize mu mategeko yazo bwite icyo bita ratification mu cyongereza nk'uko itegeko nshinga ribiteganya ryagombaga kubona umugisha wa bitatu bya kane byazo icyo gihe zari 48 ryari rikeneye rero leta byibura 36 ryabigezeho ku itariki ya 18 y'ukwa 8 1920 leta ya Tennessee mu majyepfo y'igihugu imaze kuryemera hashize icyumweru ku itariki ya 26 y'ukwa 8 1920 minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko amategeko abiteganya yarishyizeho umukono n'ibirango by'igihugu bityo ritangira gukurikizwa guhera ubwo ijwi rya Amerika ivugurura rya 19 ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika rigizwe n'ingingo imwe rukumbi iravuga ngo uburenganzira bw'abaturage ba leta zunze ubumwe bwo gutora ntibuzigera bubuzwa cyangwa bugerwa byo kugera nyine na leta zunze ubumwe cyangwa leta iyo ariyo yose muziyigize bishingiye ku gitsina Congress izashyiraho itegeko rikwiriye ryo gushyira mu bikorwa iyi ngingo nuko ryahaye abagore uburenganzira bwo gutora muri iki gihe abagore n'abakobwa bagejeje ku myaka yo gutora barenze kimwe cya kabiri cy'abaturage bose bari muri icyo kigero nta mugore uratorerwa kuba umukuru w'igihugu ariko bwa mbere mu mateka umwanya wa vice president wa republika urimo umutegarugori Kamala Harris arimo kandi ariyamamaza nanone kuri tike imwe na president Joe Biden Undi mutegarugori urimo wiyamamaza ariyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka yitwa Jill Stein wo mu ishyaka riharanira kubungabunga ibidukikije Green Party mu 2012 no mu 2016 nabwo yaragerageje ariko akabona amajwi make cyane atarenze 1%. Mu mashyaka abiri y'ibigugu Hillary Clinton w'umudemokrat niwe mutegarugori wa mbere na mbere mu mateka wabaye kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu 2016 ariko aratsindwa. Naho mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress Sena muri iki gihe irimo abagore 25 ni ukuvuga 25%. Abadepite kazi ni 126 cyangwa 29% babagize umutwe w'abadepite wose. Iyi mibare ariko ishobora kuzahinduka nyuma y'amatora yo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Nshuti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Ejo ke Amerika bakari no ngaha duce turabangiriye ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda vya kino gitondo kuri micro mwari kumwe na Diane Ninahazwe yakoze na Diataha yegeranije amaju yacu na Edirwema yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubikibaniye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu biganiro vyacu byo mu masaha